gabdhaheena dahabka haddii guurti loo diro inta gaari loo qiro adiga gudoonshaha inta gaari loo qiro adiga gudoonshaha gabdhaheena dahabka haddii guurti loo diro inta gaari loo qiro adiga gudoonshaha inta gaari loo qiro adiga gudoonshaha
gud ka